Thank you. kabisa. Washikeni magauni yao vizuri. Shika magauni vizuri tuondoke. We need to go faster. Washikeni magauni yao vizuri. Shika magauni vizuri tuondoke. Tunaua. Umewaka mdogo. We need to go faster.